Ungqongqoshe sila eHammarsdale namhlanje sibe kwayena eMpumalanga Hems.
Hems. Hems dokozo sizovakashela iclinic yakho.
Absolutely.
Ngathi uma siqeda ukuappointwa ngo June kwaba yenye yama commitments umuntu awenzayo ukuthi sizoqhubeka siloku sivakashela ama clinics, sivakashela izibhedlela, sivakashela wonke ama facilities akwa health ngoba senzele ukubona ukuthi kusetshenzwa kanjani. Kusebenza ngalendlela kusetshenzwa ngalendlela esisho ngayo ama clients ethu or ama patients esiwabiza ngama clients thina. Aphatheke kanjani iservice lapho, iservice enjani, kukuphi lapho kufuna silungise khona, kukuphi lapho ama clients ethu ehappy khona. So sizovakashela ikliniki ke leyo siphinde sihlangane nemanagement ye district la yaseThekwini sixoxe njengendaba zezibhedlela zabo nama clinic nokuthi silungisani silungisa kanjani. Enye yezinto esitholile njengoba besilapha eclinic isamba nabafowethu abamakhansela abakwazile ukuthi basijoina bathi uma ngabe ula eThekwini noma uka ward 1 kwaqhimba iarea ikakhulukazi kunenkinga khona ukuthi uqhimba abantu bakhona abaningi bayaye ba lapha engikholwa khona kwa ANC maphisa kuthi uya branch.
Okay.
Uya branch manje ngicishe ngathi aba
brancher. Yebo.
Aba brancher lapha eNorthdale Hospital noma eHerigwala Hospital. Manje uma ngabe egula umuntu ngoba ngokwe demarcation kamasipala uward 1 useThekwini ebese abantu baka EMS noma abantu bama ambulances bavele bethi cha wena ngoba ulaka ward 1 siyakuthatha sikumikise eThekwini esibhedlela esiseThekwini kanti isibhedlela umuntu oka ward 1 omunye ohlala khona esiseduze najwayele ukusebenzisa sisemgungundlovu ngoba ama district awafani so besixoxa ke lo daba amakhansela ethu ecela ukuthi cha asibe nohlelo lokuthi umuntu mangabe efisa and ifile yakhe isemgungundlovu akavunyelwe phela ngoba vele uward 1 awukho kude kakhulu nomgungundlovu. So sesivumileke ukuthi sizokwenza lokho, siyaxoxa nabantu baka EMS, sivumelene futhi ukuthi namakhansela mhlambe sizobiza nanomhlangano omncane womphakathi lapha eward 1 kufika abantu bama ambulance, kufika abantu base clinic nesibhedlela sixoxele nje umphakathi ukuthi cha unelungelo ngoba vele bona basedizo kwasemgungundlovu kuchiphi intokozo kuba kubona ukuya emgungundlovu kunokuya eThekwini edolobheni. So kufuna phela nathi sicabange lokho sibazwela abantu ngoba asingafani nalabo amakholo abantu bamakoloni colonialist abafike eAfrica bavele bafike eAfrica baqaba amagamu eAfrica benza imincele eyayingekho.